there's a song that says, yeah. I'm not sure about the lyrics, but it says, Jesu Sinti Siwa Mi Kota Pele. Say both and showing. I just want to ask good kukhona yini namhla lofuna ukuthi angahambi aye ekhaya udzinga nje Jesu nyana umahala uphamse nje sandla sakho la khona khona sesihlabelile sesende konke singa nje na uthi nje ngidzinga Jesu nangabe ukhona khona lapho la ukhona khona.
Yeah. glory to the Son of the Living God. Glory to Jesus. Glory to God.
Jesus. My redeemer.